Amanda. I waiting for my to this new democratic system. Amanda. In a state of our reality, a black man is born to suffer due to racial discrimination. What's written on the freedom chart is nothing but mark, unlike my book of rhymes. Two jobs, heavy maintenance, with no food on the table, clean dishes, and he's broke. He can't afford to save us out of maybe kill on a back and for a motor at the mark. For a mark. Achu, what's green, but there's Taya Mupila, Bahamale Pantitika, Scora Plapa Sahutlina. Achu, what's green about Opela Bean and Panayamu Siman Samusim Manyana Mamina. Achu. Wa screama ba motsasa ka vaselina patela dina mo dikobone para la mofila. Ba go wetu motho khale. Motho khale ba go wetu motho khale. Motho khale ba go wetu motho khale. I'm behind bars. Ban sere ke hasela ke le pantiti bo se go ke robala ka lesela. Ba slapa tsile phatla ga ke khone go tlhapa mpeto wa go kokonela so hate ke ke le tlhapa. 50 push-ups a day ke tswile go tlhapa diswa ga di fele ke fedile matla ke buisa ke di thapa. I left two kids le mosadi ke thubile lapa. In community of property ba tsere seleng saka ke goga bono ya TV ka ketane. Botshelo ga bo tlhakane. I lost weight ke mosesane ke tshwere ke kgatlhane. Matsheng mmelo tse di fetse ke tsusiwa ka kgetse ga o se matlhagatlhaga ba kgaola molala ka kgetse. Black dry lips, kabaka la zono ke phakamisa nomoro se ke sono. Plain rizla ga ke na bolo, complexion a mabone le overall ke ja monono. Big five, se tshola se wisa sekotlolo ke boela ke matlapa ga ka para sekokoro. I'm a government asset, ka peke ke pakoporo ke gopotse ditsala la botlhano re iketlile ka lebotlolo. Flossing with my friends car ke tshwere dinotlolo. Re bo